Esinye isigameko esinokubulala okunenzondo. Nesakuphinde kwavusa umsindo ngokubulawa kwabantu abathandana nabanye abanobulili obufanayo. Isisulu sakamumva yintombazanyana ebithanda ezemidlalo uPinky Shongwe. UShongwe uhlaselwe ezintathu kusa zangomgqibelo. Abamndeni wakhe nabakade bekhathazekile bathe uqale ukuncokoliswa ngezothando ngumlisa thizeni ngesikhathi elibhekise ekhaya ephuma endaweni yokucima ukoma kule ndawo. Kuthiwa uyichithile inkulumo yalomliso wakubeka kwacaca ukuthi yena uhlekisana nabanye abanobulili obufana nobakhe. Ngokucasuka okukhulu kuthiwa lomliso umgwaze ngommese amahlandla amaningana washonela khona endaweni esigameko.
Umbiko esiwutholile ubuthi uPinky ubekade phezulu futhi mase ehla kwakhona umfana omshelayo. Waseyamchazela ukuthi hayi mina bhuti angilokhu angithandani nabantu besilisa, angithandani besifazane. Kuthiwa mgwazayo lokuthiwa baxabana ngabashayananga nje kuthofolwa mgwaza nje.
Abamndeni kaShongwe bathi ubeyingane enenhlonipho futhi enamahloni. Kanti bathi bafuna ubulungiswa. Lesi sigameko silandela ukubulawa kuka-Anele Bengu, oneminyaka engamashumi amabili nambili kwamakhutha nyakenye.
Kubuhlungu kakhulu kuthini ukuthi umuntu oyiphelele impilo yakhe, umuntu ongaxake umuntu ethe ayiphumela ebusuku kuyojabula nabanye abangani bakhe, uma kuthiwa umisiwe, washelwa, wanqaba, mese lo wakhetha ukuthi ethathe impilo yakhe ngenxa yokuthi akafuni ukuzwa lokhu afuna ukuthi yena amenzise kona.
Thulani Msimanga, SABC News, eThekwini.